Nyongesa Wambasi, Godrix the producer. Sana Nyongesa Wambasi amekaa pale ni mtu saba, yani ni safi sana, kama si sana ni sana zaidi. Anaitwa mtu saba wewe. Tala pista lucky.